on Alex and the Morning Crew.
Hello.
Yebo.
Kunjani?
Mona. Yeah, ubani lo.
Ukhuluma no Phineas.
Phineas.
Eh.
Yeah.
Yeah, abshuthi ukukhulu ngikhulubela abagibeli base rec.
Yeah.
Shuthi azikho happy ngendlela ophethe ka umsebenzi. Sesise sa form i caucus ukuthi usiyahlubezeka ekseni. Yeah.
Ulaphi nendawo?
Ngisho lalela. Angicabanga ukuthi kubaleke ithi kuphi nendawo ite baleli ukuthi uzo iteke ishoy. Hello.
Yebo.
Vudis.
Yeah.
Yeah, fethu ngikhuluma nawe manje uyavaleka manje.
Yeah.
Ufidias lo.
Right.
Yeah, bshuthi bezithi asikho happy ngendlela bshuthi ophethe kayo phakathi leto yakho ukuthi ube yipirates ukuthi manje bakwini pirates thina abantu bekhaza siphathe kahle basizogibela ekuseni especially ngama Mondays.
Yeah.
Ngonxa ukuthi manje ngendlela wena obehave ngakhona ngazi ukuthi wonke umuntu ubele abe yikhaza abe yipirates manje
ngiyipirate mina sengathi kahle kanjani wena
sicabanga ukuthi wena akubele kube khona iqembu olifavayo ngoba wena urec manager usebenzela abantu lomphakathi. Wena ukufavor kwakho iqembu awugcine ngaphakathi kwakho.
Lalela baba, phela ukufavor amathimu akuthi ukuthi umurec manager ayekwafavor amathimu ayikho lento yakho.
Cha, besithi thina siyazi ukuthi uyayifavor i-pirate kodwa bekumele ukuthi ongenani wena uzame ukuthi njengoba umuntu osebenzela umphakathi ukugcine ngaphakathi kuwe lokho njengebhakabhaka lelo. Mina angisebenzeli umphakathi, mina sebenza esitolo. Ya, wena usebenzela umphakathi ekuseni abantu bagibela bayahlukubezeka abantu bekhaza into eniyikhulubalo ikhuluba kabi ngabantu bekhaza. So sesithi-ke sicela ukuthi uhoxise ukusaphotha kwakho i-pirate lapho ukube ukwazi kwakho nomndeni wakho uba ukuthi unawo.
Kungcono kwethu kuba ukhuluma ngokuthi wena ngisupport i-ANC noma inkatha.
Into efanayo. Angisho. Ukuthi ikinga yakho futhi sawufuna ukulalela yabo.
Mina awufuni ukulalela munjalo ukuthi wena ungcolile kunesixoxa wena umuxoxa ngekhenza yakho mina ngithi
lalela lalela futhi
ngiphatheka kanjani wena ngoba phela wena nawe uyaxoxa ngekhenza yakho
lalela
ngicoxile ngayo njengoba iwinile nje ikhenza
ngingaxoxa nini ngekhenza mina. Wakubona xa le case abe. Bila kukhulubela abantu abahlukuyeza wena ekuseni mihla labalanga. Wena uhlulwa. Wena uhlulwa yini? Akuthi inkinga yakho. Ukuthi inkinga yakho fethu.
Ukuthi ngu-rap manager ngeke ngisupport i-case ngisupport i-pirate okunye.
Lalela. Ukuthi ikinga yakho nafethu awufuni ukuzwa wathi yabo.
No.
Oh, leto yenzayo.
Ukuthi akufanele ngu-rank manager ngisupport i-team.
Ehhe.
Ngisupport i-pirate mina.
Mangase ngifike ilaka lapha e-rank kudliwe i-pirate ufike usakaze ngempamo wajabula.
Ngeke phela ngisakaze ngempamo ngoba uzofika ngingamila ngithola isigqobo mina. Ngeke kwenzeke lokho.
But phela
uyakhohlisa njengalokho. Lokho nje ngokwazi ukuthi noma uhambe endleleni u-rank manager yakumthinta ngempamo.
Yini uthembe mhlawumbe uthembe abantu abagcwele lapha ama-owner. Ngishaya phambi kwawo mina ama-owner.
Ngeke ngishaye ngempamo noma ngingakwazi ukuthi ubani.
Live on Alex and the Morning Crew.
Oh, yeah. I couldn't mean you that you couldn't. Yeah. So.
Prank call. On Alex and the Morning Crew.